kwinto okuzokhuluma nawe kuyi-channel kama kuphasaningi udaba olwamaphupho. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe yalife yale video le, uba ngumlandeli le channel. Uzwisa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu abaningi I receive more calls than the views that we have on YouTube, or we only have 100 views a day perhaps or less, but I receive more calls. That means people now, they use the number, they don't come on YouTube. So guys, please don't use my number unnecessary. Yabona, sibongile abantu abalandela i-channel, abantu abayiseka i-channel. Nkulunkulu akanibusise nandisele enenzele umusa. Namhlanje ngifuna sibhekela udaba lokuphupha iy'ngubo zesonto. Uma uphupha iy'ngubo zesonto, ziningi iy'ngubo zesonto. Baningi abantu abaphupha iy'ngubo zesonto ngokuhlukahlukana, yabona. So ukuhlambakanya koko, ngoba kungaba yisho uma singakhuluma iy'ngubo zezayoni. Emaphumbuzayo kusho ukuthi abuye omunye akhophu. Baningi abantu babuza iy'ngubo zebandla kaShembe noma ibandla namaNazaretha. Abanye babuza iy'ngubo zezayoni. So ngicathi it's more or less the same. Because iy'ngubo zebandla, iy'ngubo zebandla. It's a Roman Church, it's a Baptist Church yasekuphakameni noma kwaShembe, Zayoni, amaJericho, namapostoli, etc. etc. So iy'ngubo lezi ngubo kwabanye zingavela ngenxa yobizo asuke benalo kulelo bandla lelo. Abanye ngabe ukuthi iy'dalwa zabo zazikhonza kulelo bandla lelo. Abanye ngabe ukuthi kuba nobizo lokuthi funa beqale lawo mabandla bebe abaholi balawo mabandla. Abanye ngabe ubizo lufuna beyokhonza kulawo mabandla lawo, yabona. Abanye ngabe ukuthi ukusizakala kwabo kulele kuleli bandla lelo esuke libona, yabona. So asesithi-ke kungenzeka le ngubo lezi ungaphupha uyigqokile, ungaphupha unikezwa, ungaphupha uyibona, ungaphupha kuningi ungaphupha athi ngicathi kuzofanana, yabona. Asenze kanje ukuthi number one, mhlawumbe asesithi uma uphupha iy'ngubo zesonto, kuwupha usingathathwa njengoluhle olungashona ukuthi mhlawumbe kungenzeka uwembethwa amandla kamoya, kungenzeka uwembethwa amandla esithunywa. Lesi sithunywa esifuna ukuthi ukhonze kulelo bandla lelo. Number two, kungenzeka futhi uphupha iy'ngubo zesonto kube uphawu oluhle nosuke lukhomba ukuthi wembedwe isidalwa esasikhonza kuleli yabandla esikhathini esendlule. Ngenzeka ungaba ugogo, ungaba umkhulu noma omunye wabantu asebendela kwela mathongo ababekhonze lapha abambethe wena, ngiyabona. Number three, kuyenzeka futhi uphupha iy'ngubo zesonto kube upha oluhle olungakhomba la ukuthi kungenzeka kudingeka ukhonze kuleli bandla noma uvakashe kuleli bandla noma uyonikeleli bandla la ngenxa yokuthi uzothola usizo oludingayo kulo. Uzothola iy'xazululo sey'nkinga, iy'nhlupheko ney'nkathazo, noma-ke ungaphulukiswa uma ngokuthi umuntu osuke egula, yabona. So kungenzeka kusho ukuthi kuyodiphenda ukuthi njengoba uphupha lezi ngubo zebandla, ngoba uphupha leli bandla, isimo sempilo yakho sikanjani. Uma ngokuthi umuntu ogulayo, umuntu onenkinga, kusho ukuthi uma ngake uvakashele leli bandla kokuyolunga konke, yabona. Uma ngokuthi kunezinto oyifisayo noyidinga empilweni, akuvakashele lapho mhlawumbe kukhona uyokuthola, yabona. Akuyocela khona bekunxusise nawe uyokunxusa kulelo bandla. Number four, kungenzeka uphuphe futhi ingubo zesonto kube uphawu losuke ukuthi mhlawumbe wena kumele uyihlanganise naleli bandla, kumele uyisondeze kuleli bandla. Wena mhlawumbe kumele uqale leli bandla, kumele uhole leli bandla, yabona, osuke ulibona. Number five, kungenzeka futhi uphupha nje iy'ngubo zesonto kube uphawu osuke luchaza nje ubizo, luchaza ugcobo onalo lwakuleli bandla. Lungabuye lukhombe ukuthi uzophumelela ngenxa mhlawumbe yemizamo yakho uma ngokuthi uphupha uzogqokile lezi ngubo, noma usuke uzokwazi ukufeza futhi iy'fiso zakho, uphinde mhlawumbe ube umuntu ovelele nohlonishwayo emkhakheni wakho, noma-ke emkhakheni nje wezenkolo. Uma ngokuthi umuntu osebenza kanzima noma uyikhadla emkhakheni wezenkolo, kodwa sokupha usivamile ukubika izinto ezinhle uma uphupha-ke iy'ngubo zenkonzo. Ngabe uyigqokile noma uyayinikwa noma uyayithenga noma uyayithukisa, uphawu oluhle olusho lezinto lezi akukase kwaba yinto embi uphupha iy'ngubo zebandla noma iy'ngubo zesonto. So kungabe lokho esikushoyo, ungasukuma uvakashelele isonto, ungasukuma ukuyokhonza kulo, ungasukuma ukubothe mhlawumbe uma ukuthi uvele ungumholi njengamanje, noma umuntu ohlele ukuqala ibandla, uthole ukuthi mhlawumbe ibandla ufuna uliqale lona leli oloku liphupha-ke wena, noma loku uphupha iy'ngubo zalo umfaniswano walo. Sebamkhulu kubula kamonje, uNkulunkulu akakusikelela. Oh,
Jesus.